For money place value card 3, go 4,356. So class thing on a place value, na class man is a practice, the psychology and the lula. So class bona in like enje, funiga si expende, okanye sandisa, okanye sandisa lula 4,356. So singa bala kanje, si bala pansu ngal shobo. Sino 4,356. Olwahlobo ulingana okanye equal to nangohlobo siyithethe ngayo sithi le number i-equal to ngu-4,000 plus u-300 simdibaniseni u-300 plus 50 simdibaniseni u-50 ngolo hlobo plus 6 simdibaniseni u-6 and singaza nayo ngolo hlobo kanye kanye ngalo hlobo siyithethe ngalo 4,356. Enye indlela ke yokucinga ngale nto kuyafana nokuthi 4,000s wegama 4,000s simdibanise simdibanise no 300s simdibanise no 50 and 50 singathi ngo 5 tens ze ke ngoku sizomdibanisa no 6 u-6 singambala ngoba ngo 6 ones so sizathi plus 6 ones so xa sibuyela kula number bebesinike yona u-4,356 iyafana nokuthi 4,000 siyibhale phansi ngolo hlobo okanye sibhale phezulu kanjeya sithi 4,000s yafana no 4,000s 300s 5 tens 5 tens and then ke ngoku sizothi 6 ones so bayabuza i-place value ka-3 ku-4,356 indam so sifuna lo 3 ulapha i-place value yayo ikwi-hundreds place so uba bekukhona u-4 besawube sidilishana no-400 okanye 500 njalo njalo so indawo ikwindawo yesithathu kusongera kwi-right sino 6 ones 5 tens sizoba no-300s so ikwi-hundreds place. 100 place.